keni okenthura wanmana welo gijowote pin owete nyimine kikwagalre uru pini dongunda tesigu satan ruto mana kasibor madwaronga tomoro maonyalonga mo ringi ponde bolwanda lwanda yesu lwanda magima kataye mbekudho Ringi, ponde bolwanda, lwanda yesu, lwanda mangima, kataye mbekudho. Pima wada keni okenthura, wanmana welo gijo wote ping, owete nyimine kikwagare uru, pini dongunda. Tesigu satan ruto mana kasibuan madwa ronga tomoro maonyalonga mo. Ringi, Ponde bolwanda, lwanda yesu, lwanda mangima, kataye mbekudho. Nyathi waringi, ponde bolwanda, lwanda yesu, lwanda mangima, kataye mbekudho. Wana nene kobiro, kothi nyore ebo chepolo. Nyaka karango ye dhano, maene sike para. Temuru yero nikesh kekopini donge chiegini matin towa didala wana nene kobiro kothi nyore ebo chepolo nyaka karango ye dhano maene sike para rio jawara penjewa kaenye saito wala meuru Muru yero nikesh kekopini Donge chiegini matinto wadidala
Sikeparario, jawara penjoa, kaen
falame uru Toka en baal wate muru yero Nikesh kikopini donge chiegini Matinto wadidala Mwana nene kobiro Kothi nyore eboche polo Nyaka karango ya edhando Maede sike parario Tawara penjo wa Nikesh kikopini, donge chiegini, matinto